kwamba je sasa matunda mavipi.
Kare bank shots on a build diagonal passing inakuja tena shida huko kwa right.
Hatari kule namna gani lakini kwenda pale mzima mzima.